Ukambwira yuko yamaze kugenda niyumva amahoro ubu mba king
Ah.
Oh my God, Queen, warumbye kunkunda.
Nyumvire ko rubeshe.
Uno musinda bibonye.
Ndagukunda cyane.
Cyane rwose. Queen. Yeah. Queen. Yo. Mama. Queen. Yo. Yo. Yo.
Seri. Eva mwese ma dadari seri na yiva kiye. Seri. Wese.
Bewa mugabo uvuye gushikisa ubu naho ndunyutswe umugabo wawe arakuruhije ni uvyemere yakakwira akwigirisha ibintu byose aranywa ntariha aragurana ntariha ibi byose byamukoraniye
se urate kuno yakomye kunkura mahiha yose kubera umugore wewe reka tujasubira nzomahanyura reka ngende
unadi umiwe hewe henda kubaririririye uracari ako nubona ko mvutse ndaguhanure wumve uracari moto ubugeni usa n'ingenureha ubwiza bwawe
eh okay narafite itabye inyana job darishuri ubule ndabyibone
bonye ibiki
ibiki inkuba irafire mu nzu ngo panda ngo bize ni ko bize hazi inkuba eh ya eh inkuba ibiki eh nta nkuba wari Kadi nama ndako ngumva zibire nzibana mu bicho wa
wala tewe tukini
no ne
oje atsiko fikata chance
na byotse
tine fili mu gitando bunyeri nari
kadi mbonye kigabo ikigabo ikigabo tsamba inkuko bambaye
ashize kivyo
mbiza
ma ashize kivyo no kuri jene fili mu gitando nari najyamye nasinziriye
Non,
Mufa.
Ubona
se niki wanda kufitiye. Ivyo vyo nashugwe n'uvyinjiremwo. Kuko turakundana, ivyo wacu ushaka kuvyinjiramo.
Atumwica na umwana aracari moto.
Shugwe nakuvye n'ishi ya mazi muri dusha.
Tunaniye kubaho n'uvyinjure.
Sonyi matawura teyisoni. Yaba kacyo sika ivuga bo. Aho nari sori ngutera kwe.
Nakugye ni shugwe shaka ushira mazi muri dusha. Urashira mazi muri dusha nkina ushiramo.
Wanje ugushira none nakishaka.
Gira ni ngoga.
None.
Sanga
sinzi sanga rwa
Chéri, nimba na gutuse umbabarire nimba no bana nagukoreye amakosa yose ntari jewe.
Chéri ntabwo yari wewe.
Kweli?
Ndagutahura.
Wow.
Wow.